The price you pay to the government, $100,000 to $1,000 to $1,000. Now, follow every little job with your back. Child. this local government wee were change. Ọ bụkwa onye a bụ onye isi ndị trade union, ndị ahịa, ndị ogige. Ọ bụkwa mgbe ochie bụrụ maka ọgụ akụchiri sọ ihe azụ. Ọ bụkwa onye ahụ na kansụl mgbe a dịghị ha bụkwa ihe anyị na-eji chite e dere ha kominius e asịsa bọsụs edere dị pọntus pilet ọ na-afụ n'ogige pọntus pilet. Which one are you being remembered for? Maka na ọ bụ ihe na-eji bụ ihe a na-eji echite. And those are the things that we leave behind. Apart from ihe chukwu egosi anyị niile, ọ bụzi ihe ahụ anyị na-eji nri anyị anyị ma na anyị ka dị mma. Mana o nwere ihe ndị na-aga ma mmadụ na ha ga. Because they are non-committed. Ihe dere ka ị gara n'anyị a, o nwere mmasị ya na-eju eju. Nwere ndị ahụ ya na-eme mmụọ n'ihu. Nwere ndị ahụ na-eme n'ihi na ị gara na parish ya. Mehe se na ndị ka ị gara parish. So what sign are you giving that you remember for? And finally, dịka m si kwuo ihe mgbe anyị ga-ekwuru mmasị ihe gbasara omenala anyị. Ụmụ ihe mmadụ na-eji bụcha mgbe Jesu Kristo. Maka ha ga-ama ama, ndị ọkọ ọzọ na-asụ n'ụlọ Katọlik na akwụkwọ Jesu na Jesu Disemba, na mgbe ya na-eji ụzọ Septemba ma mgbe Julaị, ọ nọ n'ụgbọ. Baịbụl agwara anyị na mgbe ya na Disemba ma mgbe Septemba ma mgbe Oktoba. We don't know the date. This date for celebrating Christmas was fixed by a pope in the 4th century, Julius. Gịnị kpatara o ji eji ihe n'isi ndị nye na ndị ụka na-eji ụka nke ọma n'obodo ndị Rom. Because this time of the year, oyi na-atụ ndị chiedo ndị ọchụ, and enye nwa nke ahụta kedu, and by now, enye nwa nke mmepụta nke ọzọ, and enye nwa nke mmepụta nke ọzọ, the sun god, they go started worshiping the sun god. And this pope say, instead of worshiping the sun god, let us worship the son of God, who is the light of the world. Olu dey the guy we do in December. Ndo ka bido meme the feast of a pagan god and the feast of Jesus Christ. And it was up to 200 years, he said, before an emperor, Julianus, made a revolution of the public holiday, Agaraga. Omabe, Lodu, n'onwe sa n'ụzọ n'ekpa n'ekpa ekpa ekpachi oriile ndị be anyị dịka 1,000 years 200 years ago ndị ụka anyị ka na-eri ekpe aka n'ụzọ esi aka ọma ma omenala ndị ọzọ ọrụ maka omenala ụka anyị na-eme ka aka kedu mgbe anyị na-akpa iwu ori ihe anyị ga-ekwesịrị mebe mme ma ọ bụrụzie ihe ụka instead of iwu ochie ụka azụ na mba na-aga ọma. Because many Christians will have a dabe n'ụlọ ụka na ihe ga-eso ndị na-aga ọma ka ọ dị mma. Slow omenala. Ihe bụ ezigbo omenala bụ ihe e ji echekwa ụka obodo bụ ezigbo ihe. Ihe megide gị ewu nke chukwu ma emegide gị ewu ụka. Ala anyị nọ n'ụka ga-amasị Igbo Nsukka. Ma ebe ka anyị anyị na-aga ọma si na anyị na-eme omenala. Let nobody verify you na Amadu Shabu Jesu. Many of us, many of you know here Amadu Shabu. Many of you Amadu Shabu. Ma ọ bụrụ na asị na ọdị ihe jere oke ibiri bụ ihe Jerusalem bụ onye pastọ. Ọbịa Bishọp na-eji pụta agha agha na 3rd January 1975. Nke nwere na ọ bụ 1965 nwere nke sọka 75. Ndị ọrụ ego na-eji ike nke ha ewe ihe maka retirement. But what I'm saying is that the problem is that the government that is saying that the government is not going to be able to do it. But I'm not going to be able to do it. But I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. But I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. It's not important. But the important thing is that we are remembering our own body. Gbanwere ihe niile so ndụ dị mma. ndị na-agabu iche n'ọchịchị abụghị gwa m onwe obi tute ekpereziokwe ya bụ ekpereziokwe bụ nke mbụ onye ibe amata mana ndụrọ na ibe mmanụ nwa nke ọchịchị na njọ na ekwensu enwe emeghị ike mgbe ịnọ maka na ịgabụla nwa nke ibe ya bụ first truth you must tell yourself ọ bụrụ igwe Christian. Because it is true. If you are a Christian, it is true. You are now part of Christ's body. And as part of Christ's body, you are the son or a daughter of God, the child of God. Number two, is so good, Yahoo. It is good. I will not be afraid. Mama said, you are to learn. Do not be afraid. Tell yourself you should not be afraid. The first instrument of the devil is to make you afraid. Every day, to them, it was only when Pilate was afraid that he gave Jesus over to be crucified. If you know that you are now no longer living in darkness but in light, then you should not be afraid. And telling them to be negative when they get to it. Ọ bụ gịnị bụ ndị efe ishi na ndị ọfụta abata na ndụ n'oge a na-akwado maka Christmas gee jenibe kọnfeshọn gee dozibego ndụ ha decide to be ọ bụ kọọtụ bụ ịnọ na ya a na-asị na na-efụta na ịgwụ ọrụ a gaghị bụ efere dị amara mmadụ ole na ole hụta na ịgwụ ebili ya do not be afraid maka na ọ bụ kọọtụ a dị mkpa ka baptizim eme the power of the sacrament of baptism is more than the power of any other initiation you may have had afterwards. Because the Savior has been born for you. And when the Savior is born for us, I used to remember the moment they pray, but you don't reach me, they look at you. Why did you put this thing like mass in the cathedral like that? Well, did you put it in the Shannon Hospital? Oh, what did you get there from here? Of course, that was the first time. We have to put that in the map for us. There to see the map is in the head of that map. When you get over any way, you will be able to put it in the map. Onye nke ọzọ na ọ bụ onye n'ochichi ụdị a ihe na-aga gị abụ maka uche gị ahụ gị ahụ bụ isi ike na ga eji dị na ebido ihe dị ndụ bịa kọta ụka na nyasa jụọ ụgwọ ụlọ ọ bụrụ na ebitebitebitebitebite ma ọ rịdị ihe Chukwu mere bụ ihe iji eji nye ya otito ya bụ rais ọ dara otu 5,000 naira ofu akpawo ọ dara 10 naira ọ dara 10,000 naira. N'ụbata ihe ndị akọrịta akụkọ ọnwa akụkọ ọnwa first of all anyị ga-eme iji maka ike ọdịbe na ndụ anyị wee nwee ike so nwe anyị. Happy Christmas.